Angela Leñora. Who's fooling who? Between me and you, you ain't fooling me. Check, khale ke le jampile, mo go na le bampile.